ayike bahlali nazi ezinye indaba engizana nazo ezimnandi ezingomunye wesimame womzansi Afrika obizwa ngo Thuso Mbedu omunye obambe iqhaza lokuthi uvela kuma international film osesenzele udumo savela nathi njengomzansi ukuthi naye ungomunye ke manje oqoke ukuthi uzobamba phela indebe yakhe naye ukuthi uzinikelile wafike futhi waveza iqhaza lakhe kwezinto abezenza kuma film a international awume ngize nazo ke mzansi ungakhohlwa phela ukusubscribe ulike ufollow ushare wenze konke nje lokuhle emhlali ungathuswa nalivo nayizwi lami mhlali umkhuhlane usibambile kodwa ke asikho lapho ake ngiqhubeke ngikutshele lezi zindaba. Thuso Mbedu ke ube ngomunye ozibambele iqhaza kuma international movie as umuntu wesimame. Hey bazise bashantu wathi uyabathanda abantu besimame ukubagqamisa. Phela nami ngomunye nje wesimame ningathuswa nje izwi ngathi lo muntu wesibiza. Kodwa nami ngomunye umuntu wesimame ngiyajabula mangibona abantu besimame bephakama. Kutheke uThuso Mbedu uthe wazibambela iqhaza lokuthi avele kuma international film waze wazakhela igama so use umunye naye ukuthi uzomele aqonyeliswe athole indebe yakhe yokuthi ubambe iqhaza wasenzela igama kuma international film ngokuthi e-actor khona waze wabonakala ukuthi kahle kahle ungomunye naye othe wabonakala kuma international film as umzansi omunye wesimame waseMzansi Afrika. Singakhohlwa ke phela ukuthi uThuso Mbedu uthe naye wavela kuma under 30s for biz ukuthi ungomunye wesimame o under 30 naye othe wazibambela iqhaza wazikhombisa waziveza emphakathini ukuthi naye ukhona kuma international ukuthi ukhona as a South African wase waba kwilist ke naye ukuthi uzohonwa ngokuthi ubambe iqhaza kodwa ke inkulumo yakhona ibese ibhalwa kanjena ke ngokuthi bembonga ukuthi omunye naye ubambe iqhaza abatheke bahlali bayibhala kanje we are honored to announce the incredible Thuso Mbedu as an honored for the 2022 International Woman of Power Award. The South African Queen is a force to be reckoned with on screen. Awu sibongeke kuThuso Mbedu ukuthi uthe wazakhela ke inkosi yami leli gama lokuthi naye abonakale ukuthi uyavela kwi-grini za international ukuthi naye uneqhaza athe walibamba ezintweni zokuvela kumafilimu a-international awuThuso akasemncane ngalo mzuzu kodwa uthe wadlala indima enkulu simbongeleke inkosi yami bahlali singaloku sabheka okunye nokunye kodwa nje simbongele kakhulu uThuso Mbedu ayike bahlali nami ngingazokhuluma kakhulu ke bahlali kodwa ke iloko nje engizokusho bahlali ukuthi asimbongeleni uThuso Mbedu ebengomunye womzansi othe wasibeka ebalazweni wasibeka eshashalazini ukuthi singumzansi sikhona akule kushona ngapha nangapha sinawo nathi amaqhawe abasimele abasenzela izinto ezinhle emzansi baqhubeke njalo nje baleke besenze sibonakale ngiyanithanda webahlali ke ningakhohlwa ke phela ukulike ni subscribe ni share nenze nje konke okuhle nginilethele lezi zindaba ngolimi lasekhaya subscribe ke mzansi sibe zithupha zinye ziya egwayini ngiyanithanda ule.